Yeah, yeah, yeah.
You have to check your standard as person. Agumaronde yomuchika, okushebera body. Abana bandi gokache, nale bazatana kujujuka.
Izoba limwe.
Aha.
Nyowe no kumusika zitwatuko zero mukoro.
Aha.
Omukoro mwe mukawedi kujika.
Aha.
Ababira barya ha ground floor bagira ngo musisa gwije kizimbe bakiruka.
Bayiruka bashura.
Kurugogwe turaza mikoro. Turataka pande ha hotel please. Please beware. Bachiga are around.
Abachiga are around.
Oroido
kaukuma warninga.
Yes.
Na mecho. Ya kuzira bodu wakareteza bachiga. Jarelekeza zi areta.
Ching ya sigana mkeji.
Ya singa quality.
Okay, Paulo na ena mutwazikuwa kura muru urukoru.
Aha.
Tuwa kura umukoro kogu nindi izoba nkeri likuru mnonga.
Yona ambara ndakora urukoru ya mashomero. Agakuliza bachiga.
Gona.
Aba
hajireta mashomero na abaleba.
Aha.
Aba tayari reskuru fizi.
Bas.
Aya. Kumbanya. Fone.
Oye
gambeho.
Tumanyo ngo diongumu bache.
Aba
koza se family planning ugire utaka ishire. Ako kubihora murabamu tabatsa turabwiye babata
twaza kutandika n'abacucu ari abacucu barya ha abacucu mutera kali
n'aba yo kuba successful
twine mu abazigaba abazigaba murahe
abo baje barakanya
era
cumisi uruganda rw'abacimbiri
barahe abacimbiri muriyo
bizi hati baraba ari murozi Uruganda na Romanya ruri shapu.
Aha.
Aha.
Hari ho Uruganda rw'abajeri.
Abajeri.
Abajeri muri yo. Aina mazarwe rizoba.
Kurundi munonga.
Head boy mu mundebere bambe.
Uruganda
ari ari kurya ha byaturemire Paul.
Jimmy, Abira ngora njino